ekhaya mndeni wangiletha la ukuthi ngizolala la phezulu kobuthakathi namabhodlela agcwele igazi yini le ngibonile
lalelanga ntombi ihostela lami lele nawo wonke amagumbi awami sizwana
Mina, Khethiwe Sikhosana, ngikhetha wena bheka umndeni Msibi. Ngikhetha wena Ndlondlo ukuthi ube umyeni wami.
Uhleni nasebobini.
Embusweni nasehluphekeni.
Ekuguleni nasekuphileni.
Ngikuthande. Ngikunakekele.
Kusukela namhlanje.
Kuze kube inguna phakade.